mondo mi oi goyo koni gi kocha mondo yudie kaka nyithindi chiemo to dhano karanga moyuma isa mi chandori ni mano e kamore kiki olo siepna lama lama were ene mong'eyo ukari chiemo to dhano karanga moyuma pisa mi chandori to mano e kamore kiki olo siepna lama lama were ene mong'eyo kari yawa yeah, wow.